Ah, c'est où la macasse, mais ça ne m'a pas.
Ingamit.
Yes, yes, nous te place nous tata.
La salle de tata inga bakali.
C'est, ama mgonde, on va pindu ça à patou. Uyini sa we.
Vous ne doit chaliyo.
Kunkuma pezinjini. Wena kwathi yes. Afunanga na teko ifunayo. Le 100 rand ifunayo. Jan, did you mean?
Ke uri mami ndibona mos.
Did you mean uphethe umphethe mos usiminga kuthi ungaminga ngosiminga. Ndiyama maphethe mos na lantwana.
Ndimbundu mos.
Wathi kanti diminga mpundu mina uphethe usiminga. Uli plus le kampehle tu cima ndiyazi. Yako kazi.
Okay, uthi ni plus.
Uli plus
suka. Yaka fika chama zakho zifunga ubusuku ufika kuphakwa. Kuyenza izinto ezijoku mna ugqiba apho ndothetha inyanga ibeka phantsi kutyonga umntu wa maye ndazi kwazulu mangivale ngivalile
ufile
ndandibona namhlanje
nguyihloko edini sothetha nam elo hloko ndakubetha unye mna yena mbehle uduze nomfazi fonisam nosibali bakho ababini
ndifikelwe ngabo nam bakumendlini wena
ewaqo mawuze nabapha
o mulwekambelali
sino
thina singondlangisa ojolo ogqagqane sithi mamlazise umandlangisa ndimbulelo
eke ma
Bela kwanibelali.
Ewe.
Abhekele.
Yenam ke lo madoda.
Amandlangisa.
Behle ngiyenam.
Ashwame. Awu ndlangisa.
Ngoba.
Yevuna umntana ngakasuka nosuku apha emadlangiseni ke madoda. Oh, mathi singade sizihele
fondini. Umama sizawutshisa amadamu. Imisa ayifani madoda. Ifana ngenhlanti.
Kase nommi wena elo nyama yeni
baqine lapha mndakwethu
injobo zomnazi indawo
kodwa
kumi kwekwe ebhlandi
senze ihlobo phezulu
ithethe
khona wena
abahlanga senze ihlobo
anazi nesiqiniseko nobana nayo indoda yahamba ndahamba madoda masambe mnakwethu
Ngokuqala umbiza lutakusenza umsebenzi.
Hamba,
ngibonisa
ngibona. Ngibona.